ittin jawu yoon harka ballise galaanatu jita ulee sirri kabbu'atu ittin jeta nu ajjeese du'aa kaasa lubbuu laate kumaa baasa ulee sirri kabadheera biraanaafu anoo baradheera ulee sirri kabadheera biraanaafu anoo baradheera
Jallu ta sana yo mankane ube sirrin kabadde mana baye